Ensimbi zewoleddwa World Bank yatuwola wana ensimbi mpitirivu. Kati Africa Development Bank it was of sent million dollar 10.288 ke katabalika na ye eranga ziryawo zonna zigenda mu mbeera etategeerekeka.